Thank you. I'm not afraid of the dark. Thank you. Thank you. habari za Shalom Mata, rende nyumba za kifu yabo. Shimulia mtutati mama Fidu na Jabae, rende nyumba za kifu yabo. Mbifu ya mfamihe na kutu kawu rende mwajiri. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.